In order to understand Ndzabe Mabaki, funa uunderstande MB kuka 1821.
Isikhathi esiningi bayibetha amabhaca abantu ababaleka bayibalekela uShaka bezokwakha la eNatal.
Amabhaca ayesezinzile kulenza. UShaka bese decide ukuthi ma-attack amabhaca.
Thina siyafukutha. Inkomo sidla ihlaza thina nomuntu siyamdluhlaza futhi.
Bachaza ukubulwa nje amabhaca akwathi ukuthi idlinja. Thatha inyongo ayifake wathathe ikiwa.